Nakuba sekuba isikhathi eside yadlula indaba kaMeya kazwelonke noLuve lombango kaShun kaLuve ukuthi ubani wathathela omunye uShun, kodwa khona abantu abasayikhuluma njengamanje le ndaba le. Bathi-ke abapheki ukuthi uShun okaLuve kodwa iMeya ingaphezulu, kodwa futhi khona nabanye abaphikayo bathi nje uLuve is the best.
Hayi khululeka.
Uluve kulo yifake.
Uluve asivumi. Asimina siphiki.
Ungaba umfana mbali, yasi msuthu. Ungaba umfana
mbali. Msuthu.
Lalela. Lalela. I-right abona uluve ufika nawo loShuni. Uluve ufika noShuni, kodwa uMeya ungenhla. Mamdaba, mamdaba. Ho ho ho. Ima, mamdaba, ima mamdaba. Ubani ongenhla? UMeya kazwelonke. Angikuyezwa.
Wait, Johnny.
Hey, I'm a person. What do you mean?